so yabola gogo. La bese Scotland ke. Sambe sonke vele kwabafuna siyo hunter ama Scottish elk nyana yabo.
Scotland.
Yeah.
Inama elk.
It's like a springbok nyana yabo. With horns, big horns. Yeah, he lives with Luanda's family.
Nan Hambed no king a salangam.
Yeah, it's a whole family.
Natcha, we love an anabang.
Yeah. That's Goku from Fungo Boozer. Aboma, you introduce a mobile coolies away. I would think I'm a charge a Goku or something, but. Bonabata Bakulangash. You were their worst nightmare, so why did you do the things you did? Why overshare for the smallest things?
Gang so all I'm gonna Kalang it won't tail and willing window. Keep a lag over home, young kid, young frustration.
Mara why, Coco, cause mina senginomntwana manje uenzwe and I want nothing as a mhlukumezo uenzwe so
mhlawumbe ukuthi ngoba ibona babesondelene kakhulu nami ngikwazi ukuba control akekho engangitshelani ukuthi ngenzeni ngayo kubhlungu manje mase ngicabanga iphini ngabazwisekeni emva kokuhamba kayisi ngangidepende kuye kakhulu. Wathi mihambe engishiye ngasibona nje ngasina lutho ngingasintwele lutho nami abantwana bami babevele bangikhumbuzene banginyanyise ngingafundi nokubabona bejabulile mina ngibe ngisokola ngabo hayi kubuhlungu manje kubuhlungu ngempela ngoba angizange ngithole ichance yokulungisa izinto napha ngayiwaste.